E whakatōpū tonu ana te hunga kainoho I Raetihi I muri I te tā hawahawatanga o te punawai matua o taua takiwā e tētahi rukenga hinu I te taungariti hukapapa o Turoa. Kai te rapu punawai hou te kaunihera, he oe mo te wānei kua whakaritea he wāhi uwhi-uwhi e tahi kōpapa wai me wētahi heketua. E tatari ana ngā āpiha marutau kia puta atu te wai paru I te kōawa e whakaratohia ai te wai o te tāu. E kene ka hipa I te kau rā I mua I te āhainga a ngā kainoho ki te whakamahi anō I o rātau ake tapu-tapu wai.